ni watina wara liondo na Holland. Mwando na Holland ni watina, inshallah ta'ala. Nubi ala ye, mwando na Holland ni watina. Ora lima bakulan. Inch'Allah. Je vous remercie de vous. Inch'Allah, bisous.